noneho tujye mu biyaga bigari. Uyu munsi Uburundi bwibutse urupfu rwa nyakwigendera Cyprien Ntaryamira yaguye mu ndege yarimo na mugenzi we w'u Rwanda President Juvenal Habyarimana n'abandi bategetsi b'ibihugu byombi bari kumwe muri iyo ndege yari ivuye muri Tanzania i Dar es Salaam. Indege rero yarasiwe mu kirere cy'i Kanombe i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4/1994. President Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi bitabiriye igitambo cya misa kuri katedrali y'abakatolika Regina Mundi i Bujumbura n'umuhango wo gushyira indabo ku mva ya nyakwigendera Ntaryamira. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na President Silvestre Ntibantunganya wahoze atwara u Burundi amubaza uko ibyo birori byagenze.
Bizateguwe nuko byarayitugurwa cyo kimwe nkuko maze imyaka n'ibiri tubikora. Abaye igisabisho cy'imuka ya misa, hanyuma yaho twagiye ku matema yiwe aho twamushinguye mu kibanza kimwe na Pista Melkiro Ndadaye n'abandi bagataguriwe umunsi umwe. Hanyuma wakora gushasha je n'abayigishasha uno munsi nuko gutunganya aho hantu cyari byakozwe neza kuko bari bashyizeho n'ubwugamo bikorosha rero abantu ugasanga bicaye batekanye atagorane.
Imyaka 48 yaheze nk'uko twabivuze iganda kugwa ryo ribaye mirasoko y'indege yaguye mu kirere cy'i Kanombe aho ni i Kigali mu Rwanda gushika n'umuryango w'iwe kandi Burundi nta muco bifise ku byerekeye abo bakoze iyo bara mwebwe ku gice cyane cy'uwahoze ari umukuru w'igihugu eka no ku Murundi nyene mubona gute iganda kugwa ryo.
Ego urabona koko ko ari ikibazo kitoroshe kubera kuko wagiye urakurikira ibyagiye bikorwa ari mu Rwanda ho nyene ari no mu makungu mu vyerekeye ihanurwa ry'iriya ndege yarimwo Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira. Nubu urabona yuko hari mbere Rwanda nkuko ruherutse kugagwa mu gihugu c'Ubufaransa. Ariko rero kuri jewe nivyibuza yuko hari ukumvikana hagati y'ibihugu vyacu bibiri abantu boraba bati twobifata gute hagati yabo hagati ya mare kuko ndibuka yuko jewe igihe ndari umukuru w'igihugu naragendeye kabiri igihugu kibanyi c'u Rwanda inyuma y'ihunyabwoko ry'abatutsi. Hanyuma twari twavuganye n'abarongoye igihugu yuko ibihugu bimaze gutekana abantu bokwicarana bakiga neza bakaraba icashitse nyene zashitse aho Perezida Ntaryamira yasi ku buzima agapfira mu kirere c'igihugu c'u Rwanda. Ubu rero sitokubwira nti byageze uku ngende zagira kwikiranwa ibaza yuko abarongoye igihugu ku bico gihe nabo bagiyagira ico bagenda bakurikirana.
Umuryango wiwe eka n'imiryango y'abandi bategetsi bari kumwe yabuze irakenera nk'imfashanyo canke eka indishi ku bwanyu. Iyo ndishi yotangwa nande? Hari yereke indishi gushwa ubu biko biraganirwa haba na Leta y'u Burundi canke Leta y'u Rwanda?
Ega wapungora umbazi ibintu ntazi ntuzagire yuko jewe maze imyaka 26 ntariko gutegetse. Gusa icyo ndakubwira ni uko bari mu ndege, iyo ndege kuri ubu ntawuzi ko aba yari ifise ibitwita uguteganya asiransi. Hanyuma hagize nk'isanganya nka ririya riba hakaba hateganyijwe yuko hari icokorwa. Ibyo ni ukuri no kubwira ngo ndazi nyine hari icyo kiba byarabaye n'abandi batakubesha. Ndibaza yuko ari ikibazo ari umuryango wiwe wa Perezida Ntaryamira ngo nyene canke ari inzego z'igihugu zo nyene ubwazo ni ikibazo bonyene bushobora kuronka n'ibishura.
Gushika ubu hari amakuru mwa mufise yoba yerekeye imfashanyo iyo miryango iyo imaze kuronka?
Oya ndariko ndakubesha ico nzi ico nuko umupfaso ni wowe gusa afise kugira ngo urate amabwirizwa mwamwe agenga abahoze barongoye igihugu afise ivyo igihugu kibukorera nayo kubiraba ivyo vyo kugene umucanje wiwe yatakaje ubuzima nukuri sinokubesha ngo ndazi iki n'iki ico kigo kirakorwa.
Ku giti cyane cy'umutegetsi yabaye umukuru w'igihugu ku giti cyane cy'umutegetsi mu Burundi yasamanga akomeye cyane rwose kubona iraswa ry'indege ryabaye mu myaka 48 irangiye ata muco uhari ku byerekeye abakoze iryo bara reka n'abari inyuma yavyo kubona n'imanza zamaze igihe kirekire zigahera ku buryo abantu batumvikana cyane cyane kuri iryo sanganya mwebwe mubibona gute?
Iyo umuntu yabuze umuntu wiwe muri burya buryo hanyuma ndamenye koko ingene byagenze ababikoze ntugire ngo biramwohereza mu buzima mugabo kandi mu migenderanire y'ibihugu ibintu bishobora gushika cyo cyo usata kwipfuza nuko bishobotse kandi burya ishaka rihari ndakidashoboka nuko ibihugu byacu bibiri ugwara no Burundi nicyo kibazo baragende bakivugana kandi ndibaza yuko uko imigenderanire yacu igenda iranagurwa hazoshobora gushika igihe abantu bavuga ibintu nk'ibyo bagafatira kubiriho bagafatira cyane cyane no kubyipfuza burya iyo abantu bashaka bashobora kuronka inzira yoroshe ishobora gutuma ikibazo kironkisha.
Perezida Silvestre Ntibantunganya mwahoze murongo wa Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru barambiwe no guhora bahunga intambara zidashira. Bavuga ko bamaze guhunga inshuro zirenga eshatu mu myaka icumi ishize. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi yaganiriye na bamwe muri bo.
Ayo namajwi impunzi zigenda n'amaguru zambuka umupaka uhuza Uganda na Kongo ahitwa Ibunagana. Zikoreye ibintu biremereye bigaragara ko ari ibikoresho byo mu rugo. Zihungira muri Uganda igihe cyose habaye guhangana hagati ingabo za leta n'abayirwanya. Uyu musaza w'imyaka 69 twaganira ibyo we n'umuryango we bamaze kunyuramo mu nshuro zigera kuri eshatu bahunze bakongera bagahunguka.
Bidutera ikibazo cyane kubera ko usanga tubuze amahoro, wirukankanye itungo wenda bakaryiba. Kaje ubundi umunsi amasasa avuga abantu barirutse cyane bati ibintu ugasanga horera ari ukubura umutekano. Maze guhunga gatatu n'umuryango tu hari igihe twagiye mu nkambi haratunanira kubera iriya y'Ibugande kubera kurwara malaria abantu bamwe baranahagwa ubwo duhera ko turagaruka tuza kuba hano y'Ibugande hano hafi y'umupaka hatunaniye dusubira muri Kongo.
Ikibazo cy'umutekano muke kigira ngaruka ki ku bikorwa by'ubuzima bwa buri munsi.
Mbo nk'imyaka dusiga mu murima dusanga abantu barayikuye bakagenda hakaba n'igihe n'inzu bazifungura bagatwara ibyasigaye mu nzu byose wagera ugatangira bushya. Bo bidusubiza inyuma cyane kubera ko hari igihe usanga usubiraho nta kintu na kimwe ufite wari ufite itungo wararirire mu buhungiro wagera ugatangira bushya ukagira inzara ukabura n'amafaranga yo kurihirira abana mu ishuri ugasanga ahanini abana batajya kwiga. Maze gupfusha abakwe batatu n'umwana umwe kubera ibintu by'intambara.
Nyuma yo kuvugana nawe nongeye mvugana n'umukaza nawe wabuze umugabo muri izo ntambara.
Ubu hano njyewe mfite abana bane ariko batagira se. Umugabo wanjye twaraburanye hashize imyaka itandatu yararashwe yaguye mu masasu twatatanye. Ansiganye umwana mutoya, umwana yujuje imyaka itandatu ntabwo azise. Mfitemo n'umuhora arwaye y'amasasu avuza aje ayikubita hasakaraba. Nanjye ubwanjye nabaye paralize igice kimwe kubera intambara ntabwo njya nshobora kwirukanga nucyo ko mbayeho. Nta mahoro mfite mbese mwayinosi nta mahoro nyifite.
Uhunze nk'inshuro zingahe kuva ibibazo by'intambara byawe?
Ubwa mbere twahunze iriya ntambara yari yitwa CNDP. Turagenda tuja mu nkambi hatunaniye turagaruka tuza kongera guhunga duhungayo.